capanira nero bito Jehovah Rudor wenyu ruara tizwa pa Calvary Makata kura matenda edu Shamo zenyu zati parukare Takanga takarasika sema kwai Mumwene mumwene munzira yake Matakura kuhipa kwedu Kuzichora kusika parufu
يا لحب